ijya terme wakoresheje abayaya muri Europe bavuga umununu twege ntabwo ariyo genre ariyo nzira mugabo twebwe abakobwa dukoresha na bakobwa urumva nkuko nabikubwiye bahejeje amashuri secondaire canke bamwe bakaba barahejeje université canke abandi bamwe bakaba ko bariga za kaminuza kubera hariho ababyeyi bamwe baba bashaka kujya muri vacances bari kumwe n'abana babo muga hari gihe nabo baba bashaka guprofita nabo muri yo vacances nabo ntibabe tout le temps avec les enfants muri cyo gihe niho twaca twintervena twebwe tukaca duguha service tugaguha niyo mukobwa abishoboye tukakwerekana profile yiwe tu offre les services à domicile ego tubasanga muhira canke bivanye n'ahantu bashaka kutubasanga tukabashira uyo muntu tuzotangura kubana kuva 9 mois kuduga hariyo abajeje kuzorera abo bana batoyi hariyo nabandi ko twashize mu gikorwa cyo guhera ku bana batanguye kuvuga bazi ku experiment bashaka kuvugana nawo niyo mu babysitter bashaka kuvugana neza facturation y'uwa cyumva ni ku isaha
saha wakoreye
yego amasaha wakoreye urumva
amahoro n'ucuti bakunzi ba Buja TV mu musinzi mukurikira ngano bya Buja TV turamukije twifurije amahoro y'Imana bivanye na muherereye muri mu Burundi cyangwa mu mahanga tukuramukije twifurije yuko worora ni ngombwa kwa 2020 yo kubera umwaka mwiza aba kuri wewe cyangwa umujyango wawe hama ngira ko ndabibutsa yuko buri kigano cyo cya Buja TV haba ariko link ngaho munsi ya filme ya Nobela kuko ni benshi bamwe bifuza kumenya ati filme ya Nobela gute bimeze gute abakene kwiraba ni ngaho nyine urabona kuri description munsi nyine urabona link iyo filme nyine hama no munsi rero nashimiye ko twoganira na mugenzi wanje ngaha novuga asanzwe arongo ya entreprise isanzwe irimo abakobwa babakobwa tuzi yuko bafasha abantu mu nzu tubimenyere mu bigo byo hanze bafasha abakobwa abantu bo mu nzu bafasha novuga abantu basa naba bakuzi bamwe babita ngo abanyukuru novuga ababibi nyene bimwe kunze kuvuga bivanye n'ukuntu aho wakuriye na cyangwa mukunze gukoresha canke ababakobwa usanga bafasha ababebe abana babantu bivanye n'abavyeyi b'uwo mwana usanga nta mwanya bafise n'abantu baguma birukana novuga byo ubuzima bw'umwana cyangwa ubuzima bw'umuryango gusanga rero nta mwanya bafise bwo gukurikirana abo bantu rero abanye novuga nibo barongoye novuga iyo entreprise yo gufasha muri iyo nzira yo gufasha novuga yuko kuronsa uwo mukobwa mwiza yo gucungira umwana uwo mukobwa mwiza yo gucungira cyo kibondo uwo mukobwa mwiza kuja araje guturira umwana ku ishure cyangwa uwo mukobwa mwiza yo gukurikirana novuga mama wawe cyangwa nyokuru wawe hama turaza kuyaga byinshi ni mu majambo make njenda bivuzemo ariko araza kugerageza dusigurire neza ni gute wo bigenza ni gute wo muronga cyangwa ni gute babigenza gute mbega abakobwa nabizikirwa ko baruguriye entreprise yabo hoho hari ikintu bayibonyemo mbega bimeze gute reka kumbure tumuhakanye nonyene twidondore kana nonyene agira icavuze bite
ni sawa
biraza neza
ego ndashima ego
umuntu yakora dukurikirana kuno mwanya iyo cyayifuza kumenya ati mbega ninde turi kumwe kuno mwanya
oh je ku mazina y'abavyeyi nitwa Ug ndi kumana ku bantu benshi banzi ino mu gisagara ca Bujumbura nahandi bazikunze na rya Poshen ego
Yes, turabona ni entreprise. Entreprise yitwa gute mu bisanzwe?
Yitwa Post Services ariko hari n'indi kuri kubamwe bashobora kunkurikirana imbere. Hari indi yitwa Post Trading Center. Nkaba nakorera amaja Dubai. Ego.
Uno munsi rero tuzaniye rero Post Services.
Ego.
Ikaba rero iri mu biki ku muntu atarabyumva cyangwa umuntu atamenye cyangwa umuntu akeneye kumenya byinshi ni entreprise imeze gute kuri biki?
Oh Post Services kubisanzwe ikintu narabye naravye kuri hari umwe ama service amwamwe ino mu Burundi mugabo izo service zikaba zikora dans les pays occidentaux ou d'autres pays d'outre-mer nicyo gituma nashoboye gukrea yo post services haba harimo ama service atandukanye haba harimo babysitting hakaba harimo house call keeping house yo babysitting ni kubijanye kurera abana no kwitwararika pour que les enfants puissent être éveillés mu gihe bataba bari ku ishuri mu gihe baba bari muhira canke abavyeyi bagiye handi hantu muri ico gihe twegwe turofa ayo ma service tukaba dufise abakobwa babimenyereye hari babize na pedagogy hayo nabandi basanzwe babikora ego
ati rero harimo abakobwa rero babyigiye harimo za pedagogy basanzwe babyigiye mbegaho nabizigirwa murabona koko kwazo bishobora
Ego kubera abakobwa dufise pour le moment elles sont venues mini avec leur pièce d'identité ego hamwe twararavye na muri police judiciaire twaraba ko atakaje judiciaire bafise nivyo byose twarabiravye hanyuma na adresse zili fixe zabo tuba dufise kandi nkaba mfise n'umuntu ajije kubakurikirana mugego twa dufise groupe tuvugiramo twese nanje nkaba ndimwo naho ndabatwa ari je wenyene iyo entreprise nkaba ndimwe hanyuma bagashobora kuvuga ikibakiye canke hari ikintu cagoranye nanje nkashobora kubisoma hanyuma nkashobora nanje nkabitorera umuti ego
ati rero byatanguye ryari mbega ko mwaragitse cyumviro hoho mwari mufise nuvuga intumbero yahe
Paul mama na intumbero nari mfise nararavye kubakobwa bamwe bari ngahe bujumbura certaines kubijanye na côté financier financièrement urumva ubuzima bwabo ku mafaranga sinovuga ati ngo hari ahantu hanini barigeza certaines filles qui ont déjà terminé leur bac bahejeje za école secondaire Changhe, ceux qui sont dans les universités, kuri bajya abantu nabonye ikintu no propose kandi cyo tuma gihuza abakobwa basubira kwiyunga muri bobo bakiha confiance kugira bashobore nawe ku dependinga kuri ntuze kuri ku mahera yabo nico gituma nasho kuri muri yo post services kwa ya ma service yose hayo na côté ménagère aho hose nkoresha abakobwa nta bahungu kabisa barimo yego
nashimye ko mukoresha abakobwa ko mutashimye ko mukoresha abahungu
abahungu twaravye du côté jardinage nibindi bintu by'inguvu nabyo tugiye kuvyongeramwo ubuvuba muga pour le moment tukorana n'abakobwa gusa ego
tumenyereye ngaha mu Burundi hari aho wise ngo nabayaya ngo nabaki none muri yo nzira babakobwa tuvuze ko bakobwa usanzwe bakora buvuzi bwo mu nzu bakunze gukoresha iyo terme bivanye na umuntu yakuriye bakunze kuvuga ngo nabayaya mbega hoho ni muri yo nzira canke ibyo byo bifite indi sura
ni muri yo nzira ariko ijya terme wakoresheje abayaya muri Europe bavuga umununu ego hanyuma twege ntabwo ariyo genre ariyo nzira mugabo twebwe abakobwa dukoresha na bakobwa urumva nkuko nabikubwiye bahejeje amashuri secondaire canke bamwe bakaba barahejeje université canke abandi bamwe bakaba ko bariga za kaminuza muri ico gihe bobo barassistant ni comme une assistance nyene kubana mu gihe baba bari muhira akabafasha kandi twege turihisha selon l'heure selon le niko turihisha niko dufactura kubana ego ni kwisaha ego kandi urumva abayaya bobo nkuko tumenyere ngaha mu Burundi bobo bararara bakamara nk'ukwezi mbwa twege si umuntu umbere mugabo hari yindi service dushaka gutanga muri ico gihe mu gihe les parents babisavye bashaka umuntu bagiye nko muri vacances ruguru canke bagiye gutembera handi hantu muri cyo gihe twebwe la plupart des filles barafise ama passeport muri cyo gihe turashobora kugira accord tukavugana ahantu bagiye tukaraba kubera séjour urayimuruhira kubera hariho abavyeyi bamwe baba bashaka kujya muri vacances bari kumwe n'abana babo muga hari gihe nabo baba bashaka guprofita nabo muri yo vacances nabo ntibabe tout le temps avec les enfants muri cyo gihe niho twaca twintervena twebwe tukaca duguha service tugaguha n'uyo mukobwa abishoboye tukakwerekana profile yiwe yego
yes hanini kuva mu bitanguraho urabona abakobwa mwarabaronse mbega bimeze gute
ego abakobwa twarabaronse twaragize in annonce ego hario la plupart tumaze kugera ku bakobwa 15 ego pour le moment ego 15 bari ready kabisa kugira abezerse izo metier tufisemo ego
kuvyerekerera abantu rero muzofasha ico gikoga kumbura abantu muzoherereza service abantu bazowakwiriza service hoho nuvuga baraboneka nuvuga ku ruhande kuko murumva yuko muba muri business abakiriya dushize kuvuga mu ruhande rw'abakiriya aho baraboneka ico cyumvire baragitahuye
ego hari ahantu twagiye turaca kuma creche amwamwe kubera tuzotangura kubana kuva 9 mois kuduga hariyo hariyo abajeje kuzorera abo bana batoyi hariyo nabandi ko twashize mu gikorwa cyo guhera ku bana batanguye kuvuga bazi ku esprima bashaka kuvugana nabo niyo mu babysitter bashaka kuvugana neza ego mugabo haraba kagorane gatoyi kubera benshi bace yibaza ngo hariyo concurrence giye kuba kuri ama école maternelle cyangwa ama crèche oya twige suko kuko twe nta kigo dufise twege tu offre les services à domicile ego tubasanga muhira canke bivanye n'ahantu bashaka kutubasanga tukabashira uyo muntu ego
umuntu abiravye nkuko aca bona umenga ni ibintu biri class cyane ni ibintu uvuga biri ku gwego go hejuru ni ibintu kumbe bizura wa wundi afite amafaranga menshi mbega hoho ni ku bantu bose nabajya abantu basanzwe afite ubuzima bwa yabaye bobo bizogenda gute bazushikirwa nabonye
ego bose bazoshikirwa gusa abantu benshi baca bavuga ati ibintu tumenyereye ahantu henshi naciye ibintu bitumenyereye tumenyereye hanze ego kubera je urumva nababanyisavye mfise abagenzi bari no bakora dans les coopérations belges nibo bari babinsavye kugira nshire ama service kandi ku makreche naciye ko amwamwe benshi barabibasaba kubera bashaka in assistance à domicile nk'umuntu aza mu gihe baba ari canke bafise soirée nk'igihe abavye bafise soirée vers 18 bagiye nk'ahantu uyo mununu umuyaya plutôt bavuga mu kirundi uyo muyaya ko ntashobora kuzomufasha canke amuvugishe journée gute yagenze gute ku ishuri akamuvugisha kandi kugira amenye nandi materme urabona kumusomera igitabo mukaganira umwana ego kubera umwana abe ndazi sinzi kuno bivuga akure neza ego aguma ari eveye
aronke vya bindi kumure mu gihe muvyo da hari wa wundi ya umuserukira mu kibanza cyo abimukorera
aha uko nyene ego
yes turabona nivyo gukora atari vyo gucunga gusabana canke no vuga abantu bakuze mbega turabona nivyo gukora mu nzu ibintu bisanzwe vyo gukoropa navyene murabikora
ego nivyo turabikoramo cyane nabo bakobwa bamwe barabakora ntuzeze ibiri bakora amatasha abiri hariyo abiyandikishije muri babysitting nabandi du côté ménagère nabone barimo muri house call ego barimo nabone muri cyo gihe turafise n'ama machine ama aspirateur pour les tapis et zo munzu ego n'ama produit ari accompagner mu bijanye by'isuku navyone ego
turabona ko mu iterambere ry'abakobwa gwe tugiye kuribona kuko bwa bushomeri baburimo bakobwa bamwe babuzubuzi aho bgiye kugabanuka mbega ku ruhande rw'igihugu rw'igihugu kizokunguka iki
ku ruhande rw'igihugu dushaka guhindura la mentalité dufise twiga barundi kubera twige twarihaye ibintu hari ama service amwamwe ugiye urukura yakora ukacuvuga ati ngo yanga ibintu ngo ntibizoshoboka ngo ngahe wacu ntibikunda alors que nahandi nuko byatanguye eh nimwe turi mwiterambere ifoko natwe tu developer pays yacu kugira natwe turi akira ingenzi hari ingenzi ziba zije gukorera ngaha hari ama industry menshi bakoresha abantu baba étranger muri ico gihe natwe umva hari ama service baba bakeneye babona mu gihe gucabo ariko ngaha naho ne bashaka kuzironka barashaka kuvuga ati turashaka kuza kwiinstalla tukamerigwa neza mu gihe hari ama service bahura baronka hariya nongaha mu gihe guca ego
yes turumva yuko ari ibintu bimeze neza cyane kumbe ni gute rero umuntu yobaronka ni gute rero umuntu yokorana na namwe mbega byogenda gute
twege aho dukorera pour le moment dukorera mu kigobe hariko kuri affiche sinzi ko abantu baza kuyibona neza iyi affiche kuri ku bantu bahora baja kuri jardin public bahora bagira sport nahandi muri ville CCF pour le moment turiko turayisa mugabo hari ibintu vya vyagoranye gato meme si ce qui fréquente waka waka ego bazogisanga iyi affiche bientôt ego nahandi hantu hateramira abantu me pour le moment turi concentré ku bantu baba européen ego kubera nabone barakenera ayo ma service ego la plupart mga hariyo abarundi bamwe bavyumva cyane nabone ba ego vraiment baratwijeje bavuze ati iki ni gikorwa cyiza cyane ego
Yes, tuvyizera yuko ko urumva yuko nubundi biri mu iterambere y'igihugu kuko baronse nuvuga abantu babafatira mu kibanza mu gihe bo badahari nuvuga abavyeyi b'umwana cyangwa abavyeyi b'umuntu wari we wese baraje gukora kandi kazi k'igihugu kagakora neza kumbe bazi yuko ari umuntu mwizigirwa basize mu rugo sibyo none
ego cyane ego
Yes, mwiza muri ni n'igikire ro tumirira abantu kugira ngo ikicyumvira abantu bagitahure
Okay jewe mpimirije cyane cyane ugwaruka abakobwa cyane cyane abavukanye biwacu abasista bacu kugira bijukire gukora bakura amaboko mu mpuzu ntibizere dufate abakope babo mbese ngo amahera babaha oya ntibikwiye mugaho hari kiryoshye kubona utusha amahera kandi twege dukoranye ntavyo kuvuga ngo tuguhembwa ku kwezi kubera nakubwiye tugitangura ko tubahe twege du facture senore E facturation y'watu mva ni kwisaha
masaha wakoreye
yego amasaha wakoreye urumva hariyo commission uduha n'andi wosigarana umva ukora ku munsi vraiment yego mu gihe uri disponible gusa turasaba kuraho bakobwa dukoresha turasaba planning yabo y'indwi yose kugira dufate par exemple witwa Leila dufate witwa Sandra afise planning iwe imeze ukuntu umva hari ubijejwe hari umusekreto uwanje wewe agira vyose aca baraba yego
Yes kumbera hari umuntu yoba atanyuzwe nibitwa kubajisha nk'ibibazo watu ibibazo twatwishuye kumbera yoba yifuza kukubaza ibindi novuga and detail bisumbije vyende je nabajije yoba ronka gute novuga kuri zambuga bavuga ngurukana bumenyi murafiseho urubuga mukoresha
Ego turafise ntuzeye page y'Watch Services naho ne urashaka kudutora ko kuri Facebook hariko na nimero ya WhatsApp na nimero iriko call direct umuntu ashaka kukwitaba hari mu assistant uyu wanje ashaka kukwitaba direct mugiye mudaciye kuri jewe ego
tubashimire cyane
ego murakoze namwe ego
yes kumbere ni nurongo inovuga post services inovuga asanzwe atwara inovuga iyi entreprise inovuga ni inovuga nishira hamwe difasha inovuga abantu babakeneye gufashwa byo mu nzu kugiye gufata ababebe neza byereke gufata inovuga inzu yawe bakayigucungira mu gihe ubuzi yuko wagiye ahantu kure barabikora neza cyane yabisiguye neza kumbere woba wifuza kumenya byinshi en detail byose inovuga uwo kwandikira kuri vuga inovuga kuri zo mbuga yakubwiye kuri Facebook yitwa gute
post services ego
na Instagram rekoresha
Instagram na yone ego nuko nyene ego
Yes wari kumwe na Benere kuri micro inyuma kamera
nabakiremo gatoyi nashaka kongera ko hari projects chasha ngiye kuzana kubijanye na tourisme kubijanye na tourisme kubijanye n'ibintu bya voyage ko hari abantu benshi badashobora gushika dufate kubera igihugu nzokoreramo ubu ni igihugu cy'Abarabu ego nico naherukamo ari Dubai ego naho ne barashaka kubibona ibintu byinshi cyane kubijanye na hotel turashaka kugubukingira hotel imodoka igutora kuri airport ego ishaka kugutora ikagujana ku hotel muri ico gihe turashaka kukurondera ama hotel ameze neza ushikiramwo kwibe intoyi bivanye na bije uba watubwiye kugira vacances yawe imere neza ego n'umushoferi agutora agushikana kuyo agudeplasa akujana kugutembereza ngo niyo tugiye kongeramwo ego
urumva yuko ko ari ibintu byiza cyane ko urumva yuko naba abantu babarundi cyangwa babahariya batabura batarungi bashikira ino baba bakaburabwizwa bakabura aho bashikira kumbe nico kibazo murashaka kubafasha nacyo nyine
ego nico kibazo turashaka kubifashamwo nikijanye ni cha visa na assurance yabo iba iri inkuri muri ntuze mwa barishe muri mahera ya visa ibirimwo ego biravana un mois, deux semaines, trois mois ça dépendra na numukiriya wacu aja ivyo ashaka igihashaka kumara muri ico gihugu ego
Yes yabidusigure neza novuga directeur wa post services kugira ngo utahure byinshi na byinshi kumbere utaruzi kuvyerekeye post services novuga nishira hamwe ikora byinshi cyane novuga na cyane cyane byerekeye ama service ku bantu baba bifuza novuga kubafashwa na cyane cyane mu byerekeye abakobwa bafasha mu rugo baba murambara kuri teme ngoreshe terme yakunze kuvuga ngo nabayaya abandi ngo bajya bakugusanga bafasha novuga abatema kazi naho nyine murabikora navyo nyine ndibaza
navyo ne tugiye kuvyongeramwo ariko kubera twasanze hariyo nikigo ino hari abantu benshi ku bantu bakuze benshi bari yokipa aba ababyeyi babo bari mu zabukuru kandi hariyo nikigo kiri ngaha ego bambiye nacone gikora Jean inkivyo nyene ego muri ico gihe mugabo navyo turashaka kubishiramwo mu misiza ego
bizovana n'ukuntu abantu bazora ko baravyitabirira ibi byambe
ego bizovana n'ukuntu demarche bigiye biragenda n'ivyo byambere tuko turakora ego
kumbure rero ugomba kubabaza byinshi rubasanga kuri Facebook no kuri Instagram no kuri numero yabo haruza kubona ko nuvuga affiche uraza kwibona ko ngaho siki araza kwicisha amwe muraza kwibona ni numero zabaza zizakuba ziriko muraza kubaza byinshi wari kumwe na Ben kuri micro behind the camera siki professional tuzosubira rero naho gutaha niwe gira subscribe bye.